aliona anapoungana nasi hapa uwanjani.
Wanaishi tukulie tafadhali, tukulie.
Salama.